Hallelujah. Ari kintu kinenzi. Hari ubuzima bw'Imana bwacu. Bwahoranye na data buraza. Ubwo ubuzima igenda akira Yesu Kristo naye abwakiriye. Christ is my life. Christ is my life. Christ is my life. Icyabya we n'Imana cyose. Kineshisi. Wimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo. Abacitse. My God, abacitse imwemu imwe.
Yakobo kabiri mirongo ibiri na kabiri twasomye amavesho atandukanye kugira tumere nk'abacakiraga akantu nkwemera kadukominika twameze nk'abasoma amavesho atatu twahereye mu kirundi kasome mu kirundi wumve avuga ngo ntubona y'ukwizera kwafatanije n'ibikorwa byiwe kandi kukwizera kwahinguwe rwose n'ibikorwa. Ni parti nini cyane mbwabo Yakobo yari arigisha ibyerekeye ukwizera n'ibikorwa. Birabonekanye na kwishengera icyo gihe hari ukwizera bari bafise hama bacabara mera nk'abicara kwizera kwabo kwabaza nantu batuteke turarindiri nivyo Yakobo yarabizanye mu buryo azana ama example akomeye cyane ku buryo wabo yati ni wabona mwene data nk'ubuye akanye hamwe ati di ndafise ukwizera ko mbwira ati genda ususuruke. Yakobo ati no shira ko na action shira ko ikintu ufise icyo kwifuka apana kumbwira gusa genda ususuruke muhe n'icyo yifuka. Tubonye mwene data shonje ngati genda ufungure ni byiza naje kumwatura ku cyamba genda ufungure mwe nkamwe ubufise isaha n'injya yimuhe nayo nyene shira kwaksha. Okay, Yakobo yari kabizana muri yosa mugabo aravugana osi aba bantu b'Imana barangwa namwe mu Imana ibintu byinshi bavuga babisokorora nka principe babisokorora nk'ivyama bikora gutya igihe cyose nicyo gituma yaciye ashika n'ahantu avuga ati ni ati umubiri udafise imwe kujya ku mubiri udafise imwe ubupfuye niko kwizera kudafise ibikorwa kudashyizwe ku ibikorwa kuba gupfuye na yarahije gusokora i principe. Donc byumvikana natwe tuko turaza abantu turafise ivyo ijambo ry'Imana imaze kutwizeza ivyo wizera ivyo imitima umutima wawe umaze gucakira ukemezwa bizoba mu buzima bwawe kazoza ivyo wateza kubikora kora aho wateza uri kuraja inzira ibi vyose ibintu nk'ibyo mugabo harakantu kanyengetere mu ishengero gakwiye kosogwa ni uguca twiyumvira tumaze kugira ibyo nyene umva turizere icyo kintu mugabo ntitushyire kwa kiyumviro yuko bishobora kuba bifatanye n'icyo noca nkora kugira nshike ugaca usanga umuntu afise ibyo yemezwa nkubu arabona igicapo kiwe cyejo gize neza cyane nkubu arabona igicapo kiwe cyejo mugabo agaca rero yicara arinda icyo gicapo ingendekeza kumugaragara mugabo mumenye ko uko Imana yakoze ibintu yakoze ku buryo uri mvuze urugendo ntihagire umuntu yumva kuva mu isi tujya mu ijuru oya vrema mbwa wumve yuko you are making a journey ni ko Imana yabwiye Yosuwa ati uzogira inzira yawe kuba amahigwe ni inzira yawe kuba amahigwe mbwa ayo mahigwe ni uguteranywa ko ibintu byinshi biko birakoreka ku nzira yawe kandi ibyo biko birakoreka ku nzira yawe nivyo kuvi ko bizodete nta mutabaye conscient yako kantu yuko ajya matijyo amadesijyo wafashe bijya bintu wagize hajya hantu wagiye bajya abantu bimatarije nabo bijya bintu kurakora bijya ku by'ukuri bijya nibyo birimo ubuzima bwawe bwa kazoza icyo gituma Imana nayo ukuntu izutwara neza ikubwira ati gira akajya jya hajya hura n'abajya rekana n'uwo utwo tuntu kose igituma ikiratugira ni uko irazi bivanye nayo kwakwe bya bindi yakwemeza mu mutima wawe bya bindi yagushyiramo bya yerekwa yagushyiramo hahantu yakwereka hajyanye nawe we irabizi ngo ukuntu kuragira utwo tuntu ibyo ugize gira akajya cyahajya vugana n'ujya gira utwo tuntu turafatanye finalma na kwa kundi yakwemeza biya yakwemeje mu mutima wawe ntuhave wibaza ko izobigusimbaniramo jisika guterura ngaha pum igace guterera hari oya birafatanye ndababaze nk'ubu uya abazi histoire ya Yosefu ari kwa Potifari murazi byabaye ko ibyabaye kuri Yosefu n'umugore wa Potifari hari umuntu avyibuka mbega hari umuntu yoba ari konsa yuko kajya kazishije yafashe hajyana ukafatanye na kazoza kiwe ariko mbwa ko umuntu areba yibaza ngo oya Imana nisezera ikintu kizaza kuba mbwa ntamenye ko tujya kaya kadeshijo Yosefu agize haki numuntu yari konsha yakazoza kiyo numuntu yari konsha ya destiny akamenya ko ibingomba ngiraha nivyo bigomba bidetermine nimurabona ko ari abantu bincabwenge busa ubwenge busanzwe abantu babonikira babona uruzi bakabona hariya ahantu hameze isi imeze neza mbwa bakiyumvira yuko kwabona ni kimwe mbwa kwasimbira ni kindi nimurabona ko bashira utubuye kamwe hajya kandi hajya kandi hajya kugira bati ndahonyora hajya mponyore hajya mponyore hajya mponyore hajya amante beshike tujya tubuye bajya kwe kwati yumvira ati okay ndarindiye nga ayama nje simbira gusa hariya ku isi yumye nuko bahazi yuko kwasimbira gusa nukugenda usimbira kukabuye kamwe tubiri dutatu tune ukarinda ushikaye nutwo twakishyo twawe two ku munsi ku munsi nibyo uri kuragira iyi sanya byumvikana bavuga ngo faith is completed sate kukigira ni kimwe mbwa mwisimwemo kuko urazi ko twese tuzobishwa umugoro sabishwa no kwizera mbwa ningo kwaza bati faith is completed by action igiye ukwizera kwawe ugushize ko action mwisimwemo ura complete action doshe irakwiye byose birahije ura declanche kazo dalala ningo muntu agiye kucyuma kimwe amafaranga agashiramo code agashiramo amafaranga keneye agashiramo byose agashamo gati gira terminer l'action heza ibyo bintu mu kugirane mu kuvalida gira ati agree cyangwa completa ugacurindira amafaranga nukubera hariya lo mécanisme ntiri declanche kuzana amafaranga c'est vrai yamaze kwakira bimwe bimwe ati izina ryawe code carte yawe amafaranga wasavye mbwao baralindiye ko completa navyo bice bigideka utamvuka ikintu ukompleta utamvuka ikintu kigita ko n'ukimenya aha akishira kwi nisimwemu hari abantu benshi ibyo bafisi bamaze ko completa bitaraba completed ko barindiriye ko iki isimwemu irindiriye ikintu ndi action kuko bavuga ngo action completed faith Hallelujah. Bamwe muri mwebwe ivyo mwari mwizera vraiment kandi muvyizera. Mwari murindiriye ko isimwemu ideliverer izana ivyo mwakomanze mwisimwemu. Bamwe muri mwebwe harakenekwa kandi kana. Ushira ko action ku ivyo wizeye. Alors hari ibintu bibiri bituma ukwizera kwacu dufise indani Imana nikorera ku ivyo dufise indani byifuzo. Jara ma désir. Jare our faith. Imana si vyikorera ko. Oya irarindira expression kwizera kwacu. Nicho gituma kuvuga bikenewe cyane. Apala vango irabona ivyo nkeneye mu mutima. Harakenewe gushira kukavuga. Ko kuvuga ni isimwemu arazikene monda. Muziko isimwe naba marika bo wabuguzuye nga hose. Uziko barindira komanduma na ivyo bintu mu bishaka ngo nka mu textprime, u textprime. Cyo bita ku expression. Utavuze, udasokoroye. Baguma barindiye kuba komanduma kandi sivuze ngo nibabona kubikeneye ngo bacha isinge biyumvira ntu singire bari programme. Mwinga bari programme kwiyumvira yuko uri terema umwami ko nabo babona ugikeneye pite si umwanya ugikeneriye ko pite bari henze nugikeneye cangwe naho cangwe naho tu semplema waze kubatuma iyo bica hose bari ready mugabo nibakore ibirengeye ivyo umwana w'Imana yesprime bari imana bararindira expect raba Yesu yaje kutwereka ubugombe bw'Imana kuri nosi yakunda kubaza umuntu ugomba ko nkukorera iki ushaka ikirere nkamwe umuntu amubaje ati Yesu kuvyukuri nubona ivyo nkeneye Yesu ngati ndabibona ngo ndakeneye wewe kubivuga ni principe ndabona kuri impumyi mugabo ndakeneye kuwe il me semble que kwesprima niko kuz niko kudekaje niko gutuma isi mwemu ireponda kukwizera kwawe listen nyumvirize sinzi ngene isi mwemu ireponda je nibaza ko ari ibintu tuzomenye tuzubona mu mucyo mwinshi cyane tugeze mu ijuru tuzubona mu mucyo mwinshi cyane tugeze mu ijuru mbwa je ndi kuma nimvira ubuge isi mwemu ireponda kuvyukuri tubimenye tubisubire imana ntiri mu bintu byo kujira madoshi kati nakarize gose vraiment Mikael ubona gute mwishure irukanga muhinyisho mareka we eh hari umuntu mu Burundi mbonye akomye nduru neza hari umuntu mu Burundi akomye nduru neza uraba rera abara uburira risawa mushire no turi beshi cyane ku Imana ibyo tobigira zubwi naniwe ngasiko yabigize nyene yabigize isimpemu yarashizemo itunga rihebuje nko kujya ku ya banke yogira kije cyacu mu gitanga amafaranga bagashyamo amahera kwiye hama bacha babire kurira muri dossier y'ijambo uparamenye ku bideclash ni imana niyo bihagarika ikikoresha ikinoni ivuga ngo whosoever imaze kuba principe y'ijambo y'imana ikikoresha ngo whosoever ivuga ngo uwariwe wese yogira ibi ibi ni byo bizomubako ubiyobegwe uri mu bwami bw'imana uyu we guri mwishengera umaze kumenya iki mu byukwizera uzi kwaplikiki iki mu principe y'ukwizera uzi kwaplikiki alo twarashonye murongo ayi mane yabwiye nuzi yabwiye Yesu wati shira manga kubereke kubereke jambo cy'ukwizera isikeneye gushira manga va mu kivunga va mu rutonde rw'abandi va mu gukora ibyo abandi bagira shira manga umuntu abantu benshi bari habite pa la peur d'échouer bari habite no bagendana ubwoba bwo kunanirwa nibitakunda nibitagenda neza nini yerekana gucyo hama nkibibe gucyo none bazocya banyita iki none bantu b'Imana hoho ubundi ho bari kuba kwita gute nibitaba oya tuvuga no kuri buho bakwita gute no yishaje kizoba kibaye kiye no isi mwemwe kazobaya shakunyizere turi mu ntango z'umwaka shakunyizere ugere mu ishuri cyuzuye abantu faith nuko nyene imeze faith nuko nyene imeze niyagira umuntu abitestinga uzobibona ingene bikora niyagira umuntu agera mu ishuri cyuzuye abanyeshuri kwati hey munyumvise mwese ni mwana ndigwa mwese ni je nzomenya ngano mwino shuri ni hamenye umwe ni jewe ikintu gusa numva ukeneye ni ugushobora gushyira amanga ngo ivyo ukabivuga nkamwe wo kubahuka ukabivuga nibikira maboko yawe God will make sure hallelujah nikukwiza gukora ukwiza gukora gucyo nyene uko gushyira amanga nyene ukizera imana ukespima ukwiza ufite imana gucyo nyene pa c'est comme si même yose itunye afa very ubuzima bwa kabere gushira manga ko hanyuma bati niyabikora ni sawa itabikoze ni sawa nganoye kuba nayerekanye gucyo ndumva magafia ugomba kuresa en privé ni byiza ngakwizera ni gukora gucyo reka mvuge gatoyi ubereke namani yari umuntu w'umusiriya yaragwaye imibembe yari umujenerali akomeye cyane umunyantambara akomeye cyane ngo yaragwaye imibembe maze muri uko gutera abisirayeli bari muri deportation bari batwaye imwe mu bakobwa b'abisirayeli bamushikanye ari umukobwa bakuhamwe n'amani iminsi aca abona yuko shebuja afise imibembe bwacyo aribwa kw'iwabo hari umuprofeti yogira icyo afashije acabwira nyina buja mbwa ati databuja niba atafashije hariya yogira icyo ikibaye ati eh nibyo nuko umujenerali n'amani abiganira n'umwami waho umwami waho yandika icyete acandikira umwami w'abisirayeli umwami w'abisirayeli akisomye arababara cyane ati noje wibaza ko ndi imana n'umufasha iki ati eh yarisa byumvise umukozi w'imana yarisa byumvise ati nta kibazo mugiraze acaraza aje ashite ku irembo acatuma umuntu yamufasha avuga ati gende umubwire agende mu ruzi Yorodan yuhagire ibiheta ngabondwi acahumanuka now acaragenda avuga ati muntu w'imana turazi kuje kuraba umukozi w'imana ati mbwa avuze gutya genda mu ruzi Yorodan mvuze kwiyuhagira sade widumbagize mu hajya wishyira mu guta rimwe kabiri bane mara byari presi byari biharuro rimwe kabiri gatatu apara kwa kusha koga oya yari precision instruction haba arimo precision ati inshuro zitatu indwi uca ugirane uca uhumanuka n'amani yari umunyamubiri ntiyari umwisirayeli ibyo mwemwe nabyo yari azi instruction icyo bita instruction ivuye ku mana icyo nacyo yari akizi ko aca aribaza ati ok namba ari koga namba ikibazo gusa cyo koga iwacu dufite inzuzi nziza aravuga za damasi n'ibindi byinshi ati kubereka tombwira je nkaca koga iwacu arashavura avuga ati oya ibyo si byo nibaza ko aza kuza hejuru yanjye ibaze apropos ivyogigwa cyane nibaza ko yoza hejuru yanjye hama akazungagiza amaboko hejuru yanjye hama nkahumanuka none nta n'ukuza kundaba alo lasifisa umwanya wo kwinjira ndetaye bijya ariko aravuga byarireye paske umujenerali nkujya muri Syria hama ntuze kumuraba ubisangwe yari nka gasuzuguru ngabo kubyo kuri kara gasuzuguru kuri Elisa kuko we yakonsidera yuko numujenerali mu vyisi nga nawe yari umujenerali mu vyimpembe puru dire ko Elisa hajye ni yamusuzuguye Elisa hajye ni we ari superior ngabo gusa Namani yakoreye ngo iwacu bose bacha baza kundaba we kwataje kundaba none ubundi nta muntu umwe je noza kuraba ngo avugire mu cyumba yateza gusohoka akarabuke akamwakira mbere Elisa we yarazi cyari ati wewe uje kuraba uje kuronda suti uje kuronda support so genda ugire ibyo ndakubwire point la harimo akantu gakomeye cyane harimo akantu yuko ufise tanasi guhakwa kureka instruction igihe utizera uyivuze iyo cyose utestima we instruction kiyemo wakakwirata akunda karetse anyway Namani abo bari kumwe yarafite abagendanyi beza barambwa ati uvira kameme twavuye hari yatuje kumuraba sivyo so ibi tubwiye teka tubigire acaragenda arumvira acagenda kubigira alo reka nabwire ngaho ama instruction avuye ku mana harimo ubwoko nka bubiri harimo ubwoko nka bubiri hariho zimwe ziba zigamije reka nifatanye gato ni histoire y'umugore yaje kuraba Elisa avuga ko afise umwenda baje kumufata Elisa cyambwira ati genda ufise iki ambwira ati ufise tuvuta dukeyi ati genda utire ibikoresho byinshi hamuze hamusuka amavuta uyasuke hama uyagurishe uronke ibyo uriha umwenda la kuri instruction yaronze ngahavuye kuri Elisa uyu mugore yoyo nicyo nyene cyari gitangaza icyo nyene ibyo nyene agize nicyo cyari gitangaza mugabo uyu Namani wewe bijya yagize ajya amazi suko ariyo yari kumukiza necessarily mugabo ahubwo yari expression y'ukwizera kwiwe hari ibintu rero mukwe kumenya yuko hari ibintu gira mu mutwe nsimaka ngurondere kumenya bivuze iki kuko vyo ubwavyo a reality ntasobanuro bifise vyo ubwavyo ni juste obéissance à l'instruction ubushobozi ni buhagaze muri ivyo necessarily ubushobozi buhagaze muri obéissance kuri instruction hari ibintu udakeneye kurezona ngo umenye ngo aya mazi acagira iki none pa necessarily iforoma yayo mazi kuko washe kwa instruction yuko ni wanwa ya mazi ucukira n'ucurondera ya mazi ndapimye n'usanga mwiki hari kiye tana kimwe shimiki makirimo cyo gukiza ngo ukijwe niki n'ubushobozi baye de cash nuko gusa wumviye instruction uri kanamva ngahambira amen njiko tumare Namani ngaha icyo yagombye kurata kwari gutayumvira none ururuzi kumenga sinagwiza kumenga sina jewe ibintu hivyo ngacaragenda kan arida rimwe bane imana Elisa yari yavuze indwi nyene ko yaragiyemo jambere ariraba yego mayiraba nama ijambere ariraba je ndicura yuko icyo yindwi yadakira je ndicura ko nama nesekarwa kwa Elisa yari muntu ateye ubwoba Namani nasi negeze gusoma karakteristike yiwe yari muntu ateye ubwoba frame je ndicura yadakira hey atari Elisa gusa n'abantu bamubwiye ngo abigire kuko yarababwiye ati reka shaje nitahire baramwumvisha toya bigire vrem aragira rimwe kabiri gatatu aguma yiraba ko atakiraba bavuga ati yavuze icyurondwi ni kuko yarabarindiriye sha icyuro yindwi bivuga ngo yaciye agira kabiri nk'umwana mutoye cyane mu yandi majambo yakiri imibembe yiwe yose praise God hallelujah alo nagomba nabwire ngo ubushobozi buri muri instruction obéissance à l'instruction na icyo wese gishasha mugabo wumva aka kantu iyo umuntu ari muri challenge iyo umuntu ari mu bibazo iyo umuntu imbere yiwe mu buzima afise ibi n'ibi akeneye alo bari imana mwumve jewe akantu nkuramo ngaha mwe yanyigisha ati raba Namani ubushobozi bw'imana bwari disponible Elisa yari disponible uruzi Yordani rwari disponible mugabo iyo Namani agumi wabo iyo atagira effort yo kujya kurondera instruction nta kintu cyari ko abakisu benshi mu buzima bwabo kugira babone impinduka mu buzima bwabo hari akantu k'ubunebwe kagumamwo yo gutagira icyo bakoze kugira badekanje kw'Imana izana instruction buri mana ntidushobora gufosa Imana kuvuga ngo turashe kukreye ikirere na atmosphere ituma tuba turi ready kuri instruction ijambo ry'Imana bibiliya ivugana n'abagomba kumva ibibiliya yovugana nawe igihe woyobrija kwivugana nawe
Now, this is the time. Ikini gihe. I need this. And iminu kiteza kuba. Neto kwa kiri jambo. Nda kiri jambo. Umutima wawe. Uli dispose gucho. Kenshi ayama page ya Bibiliya. Niya kura mwa instruction. Ukumbimani fukanye nawe. Mga nuku wa shizu mutima wawe. Kufimani gombi fuki. Muzi magamwe wabana yivu kata okay. Jeo ni berengaho. Iye chosi man. Halibi inu itachabisho kawiza direkte ma. Igihe utodesida gufatu mganya. Kugia ukanaliza maforse yose. Yokuwa instruction. Na fiyo njini uvali action. Na fiyo njini su kuichara. Na fiyo njini su kumumuna jamye. Goke ima inashaki zo mgiri vyo ngira. No. Weo nawe urashue kudesida guaguruka. Mugushiru mutima. Ningu kumengu kati. Ujia mufaa kazini, mwune kwe haguru takata kwa Elisa. Nune Elisa, ifu yabiku, nune mana niya limu wana, haari, kiwa serafis. Nune kwiki ya gizati, ngoma shumu chima ukumbi chima nifuga. Ngoma na kukire mwenu wimana, apala guza kulindiri chima nifuga. Mungabu, haguru ta mkushiru mutima. Hakacha mkushiru mutima, mwene machapu, haguru ka mbuge mbuge mhe, mbuge tuzi, ureno ni gimari gomi fuga nina anji. Hallelujah. Hama ujutango kujira, ujutango kujiriki, ujutango kusoma, kusoma halia. Akukanu, njine ka, harige biza sufome, ya kame kama garakani, akariga hama garakani, akariga hama garakani. Kwele ushizu mutima, tuku, ama force ya wiyu mutima, ura yegiranije. Your mind, ifi umro vyawe, ura vyegiranije kumana, para polo yosije. Wesu uri yegiranije kujabu, para polo yosije. If you love yachu, ama santi maachu, igi muna sanza ye mwenu vishi, ugi munu yuguruli, ye, mutima uyo mwenu, asanza ye, kesha liga tuumvi vima alivugana nawe. Ngabo, wani maa, na yi isa wo desida, kuye graniliza, kukumvi chima alivuga parapo yosiji. Uotanga, nungigisha dimanshe, buja kesha yovugana nawe, igi na uli determine kwa vugana nawe. Uzobi gageze, uzuwaza makoranilo, utize kwa shiru na kimwe, kiza kukoreka, uza kumba, uza kwa akira. Mwigi shashe kufuga, kumba nubundi na cho wakiri, konu uli wali witeze kwa cho wakiri. Mga uzotangazwa, nama odesida, ati Father God, in the name of Jesus, ngo maje mikono ujawe, kani jambo jawe za kwa vugikwa, kani uno musi numusi wanje, niteze kwa chukini, uza kufuga na nanje. La plupart doka imani zofuga na nawe. Instruction ifa kuza. Instruction ifa kuza. Ni mwagu kora osi. Uruka hanyi mamgira amen. Toka hanyi mwono lero. Akiri unepe muli vyose terima. Yuko ashe kunindira 5 kandiza. Imana yari ready. Ijo gecho osi kumbure. Yashe kwa nija mboja kunyari rengana. Umutima uwe ni ya umatanije. Nukuwari ready. Uma ni yari ready njene.
Matayo ndugi mwono wakata andatu. Hafu yungo. Ivyera vimana. Ni mukabihe imbwa cyangwa imaragarita zanyu nimuziterere ingurube kugira ngo niziho nyange ninzara zazo ninzara zazo maze zikabahindukira zikabatabagura mwari muzi kuyari principe y'ubwami bw'Imana Imana ibanza kuraba ubusirie bwawe kugiguha ijambo ryaye ege ni vyera vyaye ibiha umuntu ari ready kuvyakira kandi kuvyakira seri Yesu urukaje mbambira amen kuba ready je ngaho mbavuze iki kuba ready kuba ubuseriye ngaho niko navuga numuntu kuvyukuri ega ari umuntu ubwira ibintu kandi biri seri ukarogreta nico bimubwiriye ko nokuvyumva nti yavyumvise yavyumvise naho ingene yabikengereye urababaye deja ni imana nuko nyene nibiguha ibintu byayo vyera ega ni vyera vyaye wonye bisamira amen la nkamwe ushize umutima wawe when you incline muri proverb bavuga ngo incline your ears to the word of God you incline tateke uratumbereza ivyumvo vyawe n'umutima wawe n'amatwi yawe ku ijambo ry'Uhoraho je utumbereje gucyo stade uri ready nimba ati now ninamubwira za kuvyumva no sema kuvyumva ari ready kubisha mungira ni vyera vyaye Wacha mafuka kumurongo windwi. Uwe murongo ndawuzi tukwa huku sikuwe mkuni kuyenshi mumyaki heze mumadini. Mkama chinda cha ugaru kakura komegose. Musabe muzogirane. Muzohabga. Murondele muzogirane. Muzoronga. Muramuse muzogirane. bacha bashira ku murongo w'umunani principe kugusaba wese agirane ahabwa wese agirane ahabwa bacha vuga ati musangwe nka mukere nyishu urayironka nibikunda kutayironka usaba wese aragirane inyishu ndayironka shira umutima wako ati inyishu ndayironka point jengo manoki ndonke nyishu
murashobora gushishikara kudukurikirana kuri site yacu Wedi Tatu akaburungu Gaz Growy Center akaburungu org canke ku rubuga rwa Facebook Gaz Growy Center mufise ico mubaza canke mushaka kudushigikira muhamagara kuri 71 82 43 canke mukatwandikira kuri email ggc@gazgrowycenter.org